mbega notinya nde kandi niwe gihome canje gikingira yemubugingo bwanje Uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje mbega notinya nde kandi niwe gihome canje gikingira yemubugingo bwanje na ingabo
Yeah, we're getting